na gender equality. Tunataka tuanze sherehe tonight. Semarichi, we be ready. Haya ndio wewe mami, hawa ni wale wa TikTok. Hawa ni wale wa TikTok, ngoja uone.
Everything you did, bruh, is with me, fam.